My name is Jorge Regula.
My name is Jorge Regula.
I'm walking down the street.
I'm walking down the street.
I love you.
I love you.
Let's go to the beach. Let's go sailing.
Let's go sailing.
Let's get a bite to eat.
Let's get a bite to eat.
Let's talk about movies.
Let's talk about movies.
Let's go to sleep. I wake up in the morning.
I wake up in the morning.
Put on my yellow shirt.
Put on my yellow shirt.
I get a bite to eat.
I get a bite to eat.
I go to work.
Da 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 da